nata, bukosa, balita nata ma umbatu reka pika. Mando najua nilikosa, ilani kikoleza ukweli usakisikia. Manani kikikia kukweleza maneno matamu, wasema eti mimi na kutangana. I love you, I love you, baby, tiyamo, tiyamo.
Nikapenda vibaya, wanya urudi kipenda.